Ashiga adi my very good friend, kedu ihe a na-celebrate? Gekwe ka ị na-amị n'ọkụ nwoke a. Enjoyment egbuola gị this man, kedu ka a na-celebrate?
Aga m adaala. Ihe na-achọ ịkọwa kịta na idra away that na our sister na art film a na-akpọ Daniela Okeke na taa birthday ya mbọ. Aga m adaala, anya hụrụ ugo ja ugo mma na ugo Amaka. Onye dịka Daniela Okeke na-eme birthday ekwesịrị ịnọ sitat hom negonwa na mma negoni bido n'isi na-ero ya ya n'okwu negoni nwa na mma. Ọnwụ na iwere nwaanyị dị otu a, ị ga-anọ na shop ya ọkụ 5 o'clock. Happy birthday Daniela Okeke, I wish you long life nwaanyị ọma dị mma. Ị makwa ọ na-awụ nkirigide picture gị maazị yes n'oge nwaanyị kwesịrị ịdị. Aga m abala feel at home, make yourself comfortable. Emere m ọda smoothie 20 liters. Ọ ga-erute ebe a very soon ka anyị gara iwe. Hello, Paulina, ana m anụ ihe ị na-ekwu. Akwa ị sị na onye keke bụ gị ekwe agafe isi mmiri. Nne m were ụkwụ gafee, ọ dịzi ife a. Ọ just a stone throw, Emele m ihe a, ka ebe nke wụna ị na-alaghachi azụ, Paulina. Don't do this to me. Paulina, amakwala anwụ eme m ihe ahụ. Paulina, ị na-anụ ihe m na-ekwu. For your information, ana m n'odogwu Peters nke anọ. Akwa gụwa nyere m advice na nnuwe odogwu Peters. Ọ na-adị mmadụ ihu ọrụ. Ifeanyi na nne agba na anya na-agba ka mechiri na onye abọki n'anya. Agba ihe gwara m, Paulina, kedu onye na-ekotara okwu niile a? Kedu onye na-agwara isi ewu ọnwụ na ebere ebe a n'abalị a? It will be a very big disaster. Ọ na m afọrọ gị ebe a n'abalị a, Paulina. You have to come over, please. Maka na eri dị ego m ka mita, ana m ebezi pim ka bọmbụ. I can explode at any time. From isi mmiri to here adịrọ fa. Lenu 2 gallons of smoothie mere ọdụ ya na-azụ ya n'ebe a. Onye ga-ata ya?
My people, this man a na-akpọ Maniaka, he deserve ịnọ this place. He deserve ịnọ behind the bars. Maniaka, I will deal with you. He was a very rough man.
Afisa, mba niile ị na-aba na-agwa, gwa ndị mmadụ n'ahịa ka m ṅụrụ iji na-aba mba niile. Onye nwe ebe ị na-aba mba ya ochere mgburu mmadụ. Baa n'ọsọ ọsọ ahịa ka m ṅụrụ. When you meet me n'ukwu plantain smoking the ahịa, ọ na-awụrụ one tap ka m ji. Ị hụkarịrị one tap. Afisa, ma ihe mere m ji gaa n'ukwu plantain na-aṅụ ahịa, kwe mana o nwere otu o ịchọ na ọ dịrị m na mma m a na-aṅụ ahịa n'ukwu plantain. Agụwa na-achazi m okwu, ị ga-enwetakwa ihe ị na-achọ n'aka m. Gwakwa ndị mmadụ na-enwe ihe m mere gị, gwakwara ha. Mama Ifeanyi, you cannot deceive me. Ị ma deceive m? Ama m na ọ dị na Baịbụl na nwoke kwesịrị ị na-aṅụ ara. Ọ nọ na Aịzaya something. Ọ na-ama m the right quotation. Mana ama m na ọ nọ na Aịzaya na nwoke ọbụla na-eku ume kpuchiri mmiri ara afọ kwesịrị ị na-aṅụ ara. What is all this? Ka ị na-deceive ndị mmadụ?
Were ndụ gị nye Chineke, Papa Ifeanyi.
Abụ na-anwụ, the last thing I will do now is to succumb to your buhaha. You cannot sit me at home n'ịṅụ ara case. Please, enough of all this aṅụ ara. It's time to microwave me. Let's go straight to the point. Ọ gịnị dị ka ihe na-ayọnụ? Ara, gịnị mere?